ndigile nale TV. Indigile le TV. Into abona impintshe zami. Aha. Hallo. Ngisenda na yam. Maraica. Maraica man. Uthi niyeza kutheni nini size ebusuku? Nizonzana ebusuku. Hayi bafundi, nimbathe utshwala. Hayi ngakhawuleza nabo. Khawulezani nabo nihleli ndikwe yithiva. Abafana abo yintona abayifunayo. Ebusuku. Nozinzile! 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 Yembe mfazi, khawukha wenze amacebo abafana umaRayixa nomfana uSimelane. Bathi bayeza apha. Ngoba umsuku, khawu faka amaphepha amaphepha beMpundu, ube nehipsana lamacala nobufaka inqoza amakhaphethu wethu, hayi ingubo wethu umfazi.